Nakupenda nakutaka ni wewe tu. And I know, I know, I know. Zinibande kichwani 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 malululu. Malululu, baby. Upo kwenye moyo kwa ndani kwa ndani kwa ndani malululu. Malululu, baby. Hakuna matata, oh matata, matata, eh, eh. Hakuna matata, oh matata.